nkundira nsubira ndabayikaze mu bintu biganire dusanzwe tubategura kandi tukabashikiriza hano ku rubuga rwacu rwa Indundi TV. Uno munsi mu kiganiro cyacu twashimye nkuko mwabibonye muri titre, twashimye kandi kwakira umuririmbyi w'umurundi asanzwe ariko arakora ibikorwa bitari bike, ariko muri ino minsi yaragize iminsi asa nkaho ari mu gacirire ubona wese wundi ni Berry Music. Uno muririmbyi rero tukaba twagerageje kumurondera murazi ko abaririmbyi muri ino minsi basigize iminsi batoro ntiworoshe kuronka kubera ibikorwa bitari bike bariko barakora. Twagaragaje rero kumurondera kugira ngo atuyagire atubwire bimwe mu bikorwa arimo ariko arakora canke uburyo ibintu bihagaze muri ino minsi. Reka sindabicishe amajambo, ariko ndabahe umwanya kugira ngo muze mwumvirize ikiyago uko twakiyatse. Berry, kubera ko tutarabona collabo yawe hagati ya wewe hamwe no muri ndi wundi yabo wa hano canke uwo hanze mu makungu.
Sinzi ko nayo bwaye ivuge, ariko ndamaze kuzikora n'abaririmbyi bashika kuri babiri. Hama urumva nti baradesida kuzisohora kuko ni gwa
amezi arabaye atatu atagikorwa na kimwe tubonye ushize hanze. Alo, uri mu biki? Hari gishasha twizera muri iyo minsi canke wadusinzirije nyine waturyamitse dusinzire canke
ba umwanya nyene uyu mwanya nyene waciye amezi atatu ndiko nariko nditegura pour la nouvelle chanson, kuko nibanza ko ikintu ciza gisaba umwanya kugira ashobore guha abakunzi banje ikintu ciza sindaba disappointing. So nibanza ko vuba itarenze novembre baronke ikintu gishasha.
Abaririmbyi batari bake murakunze kuvuga muti indirimbo kugira ngo ndayikore bisaba ko nkorana n'umuntu ubona ko hari icyo ashobora kumfasha kunshikana ko kunyungura. Hagati rero uno munsi hano i Burundi murunganwe rwaba batanguriye hamwe na mwebwe abo tunovuga ko musa n'abari murunganwe rumwe, ubona hagati y'abantu babiri wewe ari nk'amucaguye wohitamwo abahe mushobora gukorana uno munsi indirimbo bivanye byinshi n'ico wewe uba ushaka?
Hagati y'abaririmbyi bakuru bacu n'abaririmbyi dusa n'abatanguriye rimwe, cyo nibaza ko benshi muri bo baririmba neza kandi umwe wese ku ruhande rwiwe abikora neza. So sino vuga ngo urumva ngo nkoranye n'uyu naba ngo byonyunguriki canke ibyo byiza, kuko indirimbo ni vibe. Hama indirimbo urashobora ku expecting iki hakazi kindi? Ego, hama je nibaza ko uwariwe wese yaba bakuru bacu yaba abo twatanguriye rimwe canke bato nibaza ko jere twokorana yego bivanye na chemistry twadufitaniye muri uwo mwanya kugira havemo ikintu ciza.
Berry, uno munsi Elena indirimbo yawe ya nyuma uheruka gushyira ahabona amasanamu yawe canke video yayo ifite views nke cyane unagereranije n'indirimbo yawe watanguriye ko, ikibazo cabaye hehe? Indirimbo ntibagikunze, yabuze promotion, byagenze gute? Habaye ikibazo ki?
Eleni gituma itaduza ama views nk'abandi? Harabaye ikibazo cha video yari donc yabaye tourne nkuko nabishaka, kuko twarayitakaje gatatu ama mbona kunyoteza abakunzi banje donc camitamwo kubaha kujya nyene byari bimeze ibyo twakoze ku munota wa nyuma. Yego, nico gituma ubona antuka views zitabaye nk'iza mbere, ariko nibaza ko ari question y'umwanya gusa, ariko ngiye kubaha ibikorwa byiza niteguriye.
Uno munsi abantu batari bake barahimiriza abantu gukoresha ama platform asanzwe agurisha muziki arimo za Spotify, za Deezer n'izindi kugira ngo ibe kabe akandi kantu gashobora kubafasha kugira ngo bashobore kwinjiza amafaranga. Wewe nizera ko usanzwe uri umuririmbyi asanzwe akoresha zino mbuga, wibaza ko zino mbuga zishobora gutuma umuririmbyi ashobora kwibeshaho? Amahera ava muri zino mbuga arashobora gutuma umuririmbyi abaho canke sinzi, ubibona gute?
Indirimbo zanje bien sûr zirajya kuri platform YouTube, Spotify, iTunes, Audiomack, ama platform yose ariha zirajya kuhama jewe, kuko urumva nsanzwe mfise deja indirimbo nke en tout cas revenu na ron cedje nibaza ko byo babijanye n'izo ndirimbo nyene fils nibaza ko uriha ariko bisaba ko ukora cyane kandi ugakora imiziki myiza ishimisha abantu kugira bashobore kuyigura cyanke kuyumviriza kuri ayo ma platforms ari hama nkahamagarira kandi n'abanyagihugu ku downloading Spotify kuko ubu barayirekuye iri free hano BJ uragenda kuri Play Store ukayidownloadinga ukayishira then mu telefone ashaka fwa wumvirije indirimbo yanje kuri Spotify ubu mpaye amafaranga donc urumva babikoruko kugira baduteze imbere kuko na YouTube ntibagiye ariko zose ziratanga uburyo kugira tubandaye tubaha ibintu byiza.
Nuko rero reka tubashimire mwe mwahisemo kudukurikirana kandi kuri runo rubuga rwa YouTube rwa Indundi TV murabizi iki igikorwa n'icya kindi ngene ningaho musi muri comment yanyu mba mufite ico mushaka gushikiriza kubijanye na kino kiyago twagiranye na Berry Music kandi namushimire cyane ariko kandi niba uri mushasha ntugiye ndagize subscribe cyangwa follow bivanye nakuru kuri dukurikiranira haba kuri YouTube haba kuri Facebook ni follow haba kuri Instagram ni follow kugira ngo ibindi biganire nk'ibyo dusanzwe tubategurira navyo ntibize bigucike kuri micro. Joking and cool now, time.